Amira, lakini tutajua, sipokuwa Amira ndio mimi ndio hapa.
Zidisha nyama, tusizidishe masala zingine.
Hapo moja pilipili kila kitu sio?
Thank you.